Wakurugenzi! My man! Ukiona mkuru, amekaa karibu na falls hapa, jua anaenda kuangusha. Anaenda kuwa fall. Okay. Hii mandhari hapa, ukitaka tukuje kwa mandhari yako, tunaacha details. We are very affordable. Very. Tunaacha details hapa, utawekea hapa spikes. Hapa.